Rolling.
Rolling.
3, 2, 1, action. Aga, sa kalilingon.